Welcome, it's Hanifa YouTube channel here. Mwezi wamene mchaka chomwe chino, mzika ina yokhudzidwa a Gosten Chinsewu, analembera kalata nthambi ya boma, yothana ndi katangale, komanso ziphuphu ya Anti-Corruption Bureau, ACB, kuti ifufuze mchipani cha United Transformation Movement, UTM, pangani yokhuza kuti chipanichi chinagula galimoto zokwana 44 pa nthawi imodzi. Galimotozi zomwena zigula kudzera mwa mkulu wina wochita malonda akwesi msusa. Yinonso ndi mmodzi mwa mamembala chipanicho zikupereka chikayiko kwa mzikayo kunena kuti mwina pali za chinyengo ziphuphu ndi katangale popeza zinachitika nthawi imodzi. Pa nthawiyo achinsewu anapereka umboni omwe anali nawo kuma ofisi a ACB komwe anazilemba nkuzisunga. Koma malipoti omwe akumveka postachidwa apa akuonesa kuti zikala ziwiri zomwe munali umboni omwe achinsewu anapereka pazokayikisa pakagulidwa ka galimoto zambirizo wasowa kuma ofisi a ACB. Poyankhula ndi atula nkhani postachidwa apa achinsewu anatsimikiza kunena kuti inde ndizowona kuti umboni wawo wasowa ndipo pakadali pano nthambi ya ACB ikufuna kuti akaperekenso umboni wina ngati omwe uja ndipo akalembenso nkukaziyika mafaili wawo. Iwo anatinso pa 18 August muchaka cha 2022 anayitanidwa kuma ofisi ya nthambiyo kuti akaperekenso umboni wina ndipo anali wodabwa kuti awafunsanso zomwe anayankha kale. Munthu wogwira mchito ku ofisiyo yemwe anawayitana achinsewu pa nthawiyo ananena kuti sakupeza faili yomwe iwo anaperekera umboni wawo poyamba paja ndiponso mu faili ina ya duplicate sikupezekanso. Ndipo anamuuza kuti aperekenso umboni wina. Apa achinsewu anadabwa nazo ndipo anamuuza wogwira mchito ku ofisiyo kuti munthu woyamba yemwe anawatenga statement yoyamba ali ndi umboniwo. Zomwe munthuyo atayimbidwa foni anavomera kunena kuti inde ndizowona kuti akuluwo anapereka kale umboni wawo komabe umboniwo sukupezekabe mpaka pano. Achinsewu akuti anachoka kuma ofisi wasinaperekenso umboni wina watsopano koma anatsimikiza kuti akhala akuthandizirabe ofisiyo kuti chowona chenicheni pa nkhaniyi chidziwike. Iwo akutinso chichokereni kuma ofisi a nthambiyo pa 18 August mu chaka cha 2022 sanawayitanenso kapena kuwayimbira foni nkuwafunsa zina ndi zina koma akuona kuti nthambi ili ndi chinthu chofuna kufufuza nkhaniyo mwatsatanetsatane. Mkulu wa nthambi ya ACB Amathe Chizuma anatsimikiza kunena kuti akufufuzabe mzankhaniyi ndipo akamaliza adzabwera kudzauza mtundu wa Malawi mmene apangire kuti mwina nkhaniyo ingakalowe kumabwalo a milandu mziko muno. Mkulu yemwe akuganizidwa kuti ndiye mu chipani cha UTM chinagula galimoto kudzera mwa iyeyo akwesi msusa atafunsidwa za nkhaniyi anati sangayankhepo kanthu popeza nkhaniyo ili m'manja mwa nthambi ya ACB ndipo nthawi ikwana nthawi yawo adzapereka umboni wawo. Naye mneneri wa chipani cha UTM a Frank Dumbali mwene fumbo atafunsidwa anati sangayankhwe zambiri koma kusiyira zonse m'manja mwa nthambi ya ACB kuti imalize zofufuza zake ndi kuti chowona komanso chilungamo cha nkhaniyo chidziwike. Kodi amene wasowetsa umboni ndi ndani? Kapena mwina chipani cha UTM poona kuti chigwidwa chinatuma anthu ena wogwira mchito kuma ofisi wo kuti asowetse mafailo onse awiri a nkhaniyi? Kapena anthu ena achipani cha MCP asowetsa dala umboniwo ndi cholinga chakuti apezeripo mwayi wochinena chipani cha UTM kuti chikusokoneza umboni? Kapena anthu ena akufuna amuonese mkulu wa nthambi ya ACB Amathe Chizuma kuti satha kugwira mchito koma amangodziwa kulubwalubwa ayi ndithu anthuwa akudziwana koma mafailo awiri a umboniwo sangangosowa chonchi ngati kuti amera miyendo nkuyenda okha. Chaka chatha chipani cha Malawi Congress MCP nacho chinafinyidwa pakhosi kuti chilongosole bwino mmene chinagulira galimoto zake zisanu ndi zitatu 8 za mtundu wa Toyota Hilux kumaso basina. Chipanichi chinatulutsa chikalata chomwe anasainira ndi mlembi wamkulu wa chipanicho a Eisenhower Nkaka omwe anati anagula galimotozo pogulitsa mchito ndalama zomwe anazipeza pogulitsa malo ena omwe ali pafupi ndi Lilongwe Game Complex mdziko muno. Zimene zambiri makamaka zolamula zimakhala zikugula katundu yemwe amadabwitsa kuti apeza kutiko ndalama zake nthawi zambiri Ndoma zinzi makhala zakatangale. Abwayi. Anthu ena akufuna kwabwino. Amakhala apereka ngati mphatso. Izinthu zimavuta. Popeza opereka ngati mphatsowa. Amafuna pasugulu pake adzapasidwe mchito. Mboma. Popanda chovuta chilichonse. Mwezi wa August. Mchaka chino. Registrar wazipani mziko mono. Achikumbutsu na melo. Anayangula kuti. Azilanga zipani zonse. Zoma sizimaulula. Kumu amatenga ndrama zoma amapatsidwa. Izitu ndi malingana ndi la mulo lina. Lomu lina yamba kugwira mchito. Mchaka cha 2018. Lochedwa. Political Parties Act. Lomu mazina limafuna kuti. Zipani zibwela poyela. Kunena kwa umu hakupeza. Tandizo ndi cholinga chopewa. Zakatangale. Paka dalipano. Dungu la Malay Law Society MLS. Latengela registrar wa zipaniyo kukoti. Kamba kukanika kulula. Momu zipani zinai zikulu mziko mono. Zinapizela tandizo lake. Kuyambila mu January mchaka cha 2019 mpaka mwezi wa December mchaka cha 2020. Yitu ndi nthawi ija, mziko muno munachitika masankho awili. Zipanizi ndi monga cha Malay Congress Party MCP, UTM, Democratic Progressive Party DPP, komanso United Democratic Front UDF.